Today is Emmanuel. We're going to be doing some stuff. Right now I'm going to
decimal. It's 5 divided by 4. So you put your decimal up there.
I don't know what to do.
Bring a zero down and now you've got 5 and 4.
One thing that we can do. I do want to show you my Lego creations which I built.
Yeah.
Right here.
I got you.
Yeah. Daddy, I'm making a video.
I don't know if you'll like this cartoon movie. It's not really the show. This is the movie of the show.
Because there is no show anymore, Daddy. This is my
character.
That's Daddy.
Does.
That is Mongo.
How did you know?
It's me. Me.
Da 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 da